Yebafo, angitshele kahle. Wayingeniswa yini kahle kahle jele?
Eh, sister. Yazi thina masikhulu asinamajida. Amanye amafemika afford ukusinika yonke into esifunayo, yabona? Manje njengomjida nami kwamele vele ngasike ngathola amajida vele angifake stars. Simele sishaye vele amajobo. Manje bekunalesi khathi lesi vele kwi-Friday. Ngizoshaya ijobo enkulu vela. Sokhidnap girl. Sho uyahamba kahle mishini, sokhidnap girl. Kodwa nawe uyazi ukuthi idlozi nokuflathela ezinye indlela ongaziboni. Te mishini sahamba kahle, ba, wahata. Basibamba kanjalo. Angibamba. 3 years. 3 years cabanga, sister. Angibamba kanjalo, sister. Ngena wami lapho. Namanje ngisayikhupha.